emabaleni eKhayelitsha kumabala ombhoqo kambe ke sakunqola ngoku nomxolisi Mahwanqa nozawuthi asichazele into yoba ngaba kwenzeka ntoni ke sibona abantu bephumile ngolu hlobo masikwamkele mntaka Mahwanqa
mandayo mandibulele tata ngelithuba
khawusichazele kuqhubeka ntoni apha namhlanje angumbono omxesibe
le ngxikela uyibonayo elitheko silisindlekayo apha namhlanje si-Steve Tshwete tournament i-Steve Tshwete tournament eso sikunyaka wethoba siqhubekeka usukela ngo-2003 ubuyakhumbula oba omkhulu bathi ufika kwabo usuka ngapho kulamazwe ase-Eastern Cape emve koodrubhensu ke omaziyo ngalamaxesha bafika bafomisha iiklub zerugby kwenzela uba bakwazi uba bahlale bendawonye befuthelana ngamaxesha ngamaxesha baye basishiya ke nelifa loba maze sikwazi uba sithathe apho bashiye khona sibhekise phambili uba uyaqwalasela ngo-1982 kuye kwathathwa iitim zonke imosti zazo zabantu abamnyama zathatha zadityaniswa zafomisha iklabhu ekwakuthiwa ngulagunya about 32 teams ezazifonyishiwe ngelo xesha elo ezazidityanisiwe kodwa ke saye sayibona loo nto kuba ke ngexesha kwakusenziwa loo nto leyo kwakusithiwa kuzanywa uba makubekho itim estrongo yabantu abamnyama ezawukhompyutha kodwa sayibona loo nto leyo uba ibulala irugby kuba ke abantu abaninzi bahlala ebhentshini abanye abaninzi abaphela bengadlali ngelaa xesha kwaqhubekeka ke uba ubona kuze kuzotshoba namhlanje iitim kwaqhubekeka iitim zamane zivuka emacaleni kude kuzoba kunamhlanje
zingaphi iitim ezidlalayo apha kule tournament
iitim ezidlalayo sizawuthetha ngeetim eziyi-19 senior male teams i-4 women teams ne-10 junior teams
le yintoni injongo yale tournament eyona njongo iyayo yintoni
injongo enkulu yale tournament kuba mayibe iphuhlisa umbhoxo ngakumbi kwi-township ezikuzo kwaye siye siqwalasele nento yoba ingaske sisuse abantwana kwezinto zingalunganga umzekelo iziyobisi i-gangsterism noqoqosha abantwana uba mababe baphantsi kwephiko abo bazawuthi bakwazi ukukhula khona bengabantu abazimeleyo belungele kumzantsi afrika bekwazi uba bebe zii-responsible citizens ngokwasesingesini
le tournament ithatha iintsuku eziliqela yaye xa iphumelele itim apha ifumana ntoni
hayi itim ethe yaphumelela apha iye ifumane i-track suit ne-cup plus i-rugby jerseys i-set of i-rugby jerseys
oya oh, yeah. Okay. Nijonge phambili ngalo mcimbi
sijonge phambili kakhulu ukuba uyaqwalasela lo mcimbi wounitwa kwezi klabhu uze kufonyishwe ukukhanya kwelanga uqale 2008 kude kube na kube ngeli xesha nje siyazama uba masizame ukuba noba kuzikhona into ezisitsalayo emacaleni ezibake uba mazife iitim kodwa masolo likhona ithemba loba ndifuna ude ndiyofika mandingafi ndingekafiki kule tournament kuba yingxikela ayikho itournament oyazo uyibone yerugby efikayo kweli zinga lale tournament
masibulele kakhulu sithi ndingantakandini
siyabulela kakhulu kwi-Cape TV enkosi kakhulu
enkosi okanti ke ngumququzeleli kwewala midlalo kambe ke Steve Vukile Tshwete tournament eqhubekayo apha kumabala ombhoxo eKhayelitsha ukuba ukho apha kwezi ntsuku awuphoswanga yeha kambe ke unganyebelezeli siyawudlala umbhoxo thina